we must embrace BBI. Na kwa hiyo BBI watu wajipange. Pale BBI Raila president. Pale BBI Uhuru prime minister. Alafu tuweke Mdavadi pia mahali. Tuweke Weta mahali. Na kuna pia wale wenye watakuwa chief opposition leader kama Ruto. Kalonzo pia wekwe mahali.